Awu balale bokhozi abadala nabayimlibe esafinyayo kodwa ke laba ba wethu bayamazi uthezi mfoka khumalo insizwa lena yayo uthisha yabo principal yabayikho konke yaqashwa kakhulu kulesa staff esidala sokhozi esasiqashwa kakhulukazi ngokwazi ukuqonda uma phambi kwabantu ufundise ngentanga yobhodlozo ntanga yabantu abaningi abasebenza emsakazweni yena wayesixhila kakhulu emkhakheni wezeyitori insizwa kalena saxoshwa kabuhlungu naye emsakazweni ngilama yona mina ngoxoshwa emsakazweni ixoshwa abaphathi bokhozi hayi be-SABC abaphathi bokhozi ngalesi khathi kwangobonga mpanzi umuntu wayephethe umxosha udezi kodwa ke emveni kwalokho udezi ngenxa yokuthi abaphathi bokhozi babolile hayi be-SABC ngoba sesikhathela manje lokhu sihlambalazana ne-SABC sihlambalazana ne-SABC engabe siqonda ngqo bakwethu ukuthi indaba inokhozi ufisha ubole ekhanda abaphathi bokhozi babolile umntaka bathe bathi lala qhawe wathi vuka qhawe kuyigunundu elaliqoxwa ngomlando wokhozi during 60 years na bewulungisele ukuthi 60 years ngo-2019 bethi ngo-2020 ukhozi lube 60 years uthe uqala umlando uhululu udezi ngephimbo lakhe nangobuyoninco bakhe nangobuqhawe bakhe bamvala thaqa balwa naye umntaka angafakaza nawe uyazi ngoba insizwa yeni eqondayo ineqiniso umntaka nginamanga ngiphikisa phela umntaka manginamanga emveni kwalokho le nsizwa yakwakhumalo bayivala bathi ayilutho bathi cha iphimbo lalo muntu alamukelekile la emsakazweni kodwa namhlanje ngimangele mayingasekho emhlabeni ngikhuluma le nto nganiza kwethu ngoba naki imi yokwenzeka ngelinye ilanga ngicela ningavumi uma ngihambe ingane zami esincane ngicela ningasho lutho ngami uma ngihambe ingane zami esincane kwehluleke ngalesikhathi uBK ehulula umlando umfowethu naye omunye wabantu abathwele kanzima ulo mfana lo wakithi ubheka ehulula umlando ka 10 years kamasikhandi ehlehla nawo uze kube manje from 2010 manje ngenxa ukuthi emlando eminingi amasikandi ithinta igama lami bekuthi makufika lona nalabo abahlazi iyichusele zabe yilandile zabahlazi bevele zithi zeqiham bese qhamuka yena ezothi hayi kahlahle kwaba ukuthi kwaba ukuthi kodwa manje ngoba sekufanele kuvele igama lami kwase kucashwa kwacashwa ngimbona ukuthi umfoto uhlukumezekile na uncenge iphalishi akangasho lutho ngegama lami kodwa mangakhinqana namuntu namhlanje noma ngibula wecorona namhlanje kusasa lokho kusayo esebc kuyobe sethiwa ngiliqhawe okhosini kuyobe sethiwa ilale iqhawe iqhawe lasemachunwini iqhawe this and this and this and this and this manyala mani enzeka sibuka nizodlala ngodezi kade ningamfuni udezi umfoka khumalo kade ningamfuni okhosini nikwazi ukukhuza nalapho abamqasha khona bemnika isikwa ngekhono lakhe nikwazi ukuzobakhuza nithi bayabheda ngoba nakufanele idlala emsakazweni kodwa lamhlawu seliqhawe indaba inabo abasakazi cha abasakazi abanankinga ngeke mina ngizodlala ngezingane zabantu abasakazi kade sisakaza nabo ngizodlala ngabo ngibe ngenze sengathi angazi ukuthi kunjani indaba inabo aphathi kodwa lamhlanje sebekwazi ukusayina bona ukuthi cha hayi producer uvumelekile bhala script hayi umsakazi uvumelekile ukhuluma emoyeni ngoba isekho lenja ngoba phela yinja kini hayi bafowethu hayi ma-SABC ngaboni ukuthi iqashe abaphathi abangamanyala lapho okhozini angazi bobona nini ma kungafana namhlanje ningayibona into engishoyo ningayibona ngoba ngiyazazi mina ngiliqhawe mina ngangifo mina kuthuleke ezweni ngangifo mina kuthuleke ezweni yingakho-ke nginesibini sokubabaza nje noze ningibulale-ke ukuze-ke lo msindo uphele ngake mina ngithule mina ngithulele amanyala mina neza amanyala ngiyazi abasakazi bathule kanzima okhathithi umfoka ngoba unkulunkulu wami ngiyazi naye ukuthi uverifye kaningi ukuthi akhulume ningodesi uverifye kaningi ngoba uyabazi abaphathi bakhe uyayazi imanagement yakhe uyahlonipha futhi yingakho-ke mina ngikhuluma-ke ngoba anginesabi